Reka mbanze ndagushimire cyane we wakoze subscribe, ndagusabe gukora subscribe utarabikora, maze ndakuramutse ndakwipfuriza amahoro y'Imana abane nawe aho hose uherereye, maze ndaguha ikaze kugira ngo tube turayaga, tube turatera biri, tube turatera amahugira ngo tube turamenya vyinshi bitandukanye biri kubiraba muri music industry y'igihugu cy'u Burundi. Mu kwezi kurangiza umwaka wa 2023 ni ukwezi kurimwo ibiteramo byinshi cyangwa ibirori byinshi, ni ukwezi kurimwo ibikorwa bitandukanye bigerageza kugara umwaka. Hari abakora ibintu biri yahugira ngo bashobore guheza umwaka neza, hari nabandi bagerageza kugira ngo Imana ibane nabo muri zimpera z'umwaka kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze gutera imbere, hari nabandi bafise ibyo bariko baramarira, hari nabandi bafise ibyo bipfuza gukora mu ntango z'umwaka wa 2024. Ariko imbere ya byose ndagusaba wiragize Imana kugira ngo ikurinde ibitandukanye kugira ngo uzushobore kuhashika umeze neza, uzushobore kugira niherezo ryiza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Wibuke kandi gukanda like, share kugira ngo dukomeze gushikana ibikorwa by'abana b'u Burundi kure hashoboka. Ni Big Fizzo byamenyekanye neza ko ari we azokwakira canke azofashanya na Dadju mu gitaramo cha finale ya Friends of Amstel. Ikindi kintu tugiye kuyaga ko ni igiteramo cha Christopher mu gihugu cy'u Burundi, ikindi gikurikira ni igiteramo cha Vestine na Dorcas mu gihugu cy'u Burundi. N'ukwezi kw'12 kurangiza umwaka wa 2023 kugiye kubamwo ibiteramo by'abanyamahanga gusa arivyo bimaze kumenyekana, kuko iby'abandi ntibiramenyekana cyane. Ariko kandi hagataho nyuma yuko abanyamahanga bazoba baje ngaha, Kirikuna Double J nabo bazoba bagiye gushigikira mugenzi wabo w'umunyarwanda ndavuga Yago Pondat, bafise indirimbo nyinshi zakunzwe n'abagiye batandukanye, ndavuga bo bose bafise ibi biteramo haba mu Burundi cyangwa hirya. Izo ndirimbo rero akaba ari zimwe muzigiye gutuma mubakunda cyangwa muza kubaraba, kuko mwazikunze kandi mwipfuje kumenya abaziririmbye cyangwa kubabona amaso mu yandi. Duhereye kuri Big Fizzo azokwakira Dadju, ni Dadju azokwakirwa na Big Fizzo mu gihe Kidumu Kibido bamuhaye amafaranga, asanga amafaranga aradendanye n'akazi akora cyanke urugero Kidumu ariko cyanke ugwego Kidumu ageze ko nanje ari jewe ajya amafaranga ndi Kidumu sinari kuyemera vraiment. Kidumu bamuhaye imiliyoni 5 kugira ngo aze afashanye na Dadju guteramisha Barundi bazitabira igitaramo cha finale ya Friends of Amstel, ariko birangira Kidumu ayatse kwa amafaranga yari make nkuko namwe muvyumva. Kwa Dadju rero igiteramo kikaba cyahinduye itariki, akaba ari kwigenekerezo rya 8 mu gihe ubwambere bari bavuze ko ari kwigenekerezo rya 9, kandi hakazoba ibiteramo bibiri, hari kizobera kuri Messe des Officiers, hari n'ikindi VIP kizobera kuri Zion Beach. Aho hose mugende mubaza aho bari kuradandariza amatike ari karagurika kugira ngo mwege bizokunda ko muhashika muze muri benshi kugira ngo mushobore kwirabira umuririmbyi wanyu mukunda cyane, ndavuga Big Fizzo, nkongera nkavugana Dadju kugira ngo mushobore guterama mukunde indirimbo, mwibutse indirimbo zabo mwakunze. Kurundi ruhande ariko kandi hari abantu benshi bagiye bibaza ati mbega none Big Fizzo ko yari yararahiye kwa ta deals za Burundi azosubira kujyamwo ubu yamahera yasaba canke yari yipfuza barayamuhaye. Ariko amatwi ansumira nuko Dadju yagize gukaraba ati mundabire mu baririmbyi ngaho mu Burundi twokorana kugira ngo igitaramo kigende neza, abona Kidumu abona na Big Fizzo, ariko birangira Kidumu yase kubera ko bamufashe nabi ugiye kuraba amafaranga bamuhaye, mbega Big Fizzo wewe baramukwirije akanoti. Tubyibukanye neza yuko Big Fizzo yari yaragize ati jewe amafaranga adahera ku miliyoni 10 kuduga Burundi ntize isubire kundondera. Ikibazo kiza nuko abantu benshi bari kwibaza nimba ayo mafaranga baba bayamuhaye canke batayamuhaye ari ibindi bintu bagiye nyene baraba uko babigenza. Ariko reka turindire vyinshi tugiye guza turabimenya mukomeze ukanda subscribe mwe mutarabikora ndagushimira wabikoze maze ndaguhikaze kugira ngo ducubure kubana gatano kuri ganzi kako kugira ngo ibintu bimeze kugenda neza bikagukanda subscribe usangiza n'icyo tinabagenzi ushiraho like icyumviro muri comment kiratwubaka cyane kugira ngo dukomeze kubana neza ni Vestine and Dorcas bagiye kuza mu gihugu cy'u Burundi kigenekereje mu 2023 mbega nawe uzobuhari bimeze gute aba bakobwa ni bamwe mu bakobwa bakunzwe cyane ndavuga mu Rwanda ndavuga no mu Burundi kuko bimwe mu bantu mu kurikirana cyane indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana murabazi baririmbye nyinshi mwakunze indirimbo zabo zimeze neza zanditse neza ziraryoshe ni nziza vyukuri ari impano yo kuririmba yo barayifise ari impano yo gukora muziki mwiza nayo yo barayifise ndetse na management barimo nayo igerageza kugira ngo abana bakomeze kumeregwa neza zimwe mu ndirimbo bagiye bakora mwagiye murakunda cyane hariho nahawe ijambo hariho yindi papa hariho Adonai hariho ibuye hariho simpagarara hariho sibayari hariho arakiza hariho na nzakomora hariho n'iyindi isaha hakaba n'iyindi kumusaraba ubu rero nukuvuga ngo izo zose ni mu ndirimbo ziri muri album yabo bise nahawe ijambo uwo ni Vestine na Dorcas bagiye kuza kubateramisha mbega namwe muzuba muhari iki gitaramo rero kikaba kizobera hariya kuri Source du Nil kikazorihishwa amafaranga ibihumbi 10 ahasanzwe VIP ibihumbi 50 VVIP amafaranga ibihumbi 100 uzobuhari kugira ngo ushobore guteramana nabo ni bamwe mu bakobwa barindiranywe igishika cyinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko abantu benshi barabakunda kandi na cyane cyane ko twagiye tubibona abaririmbyi ba gospel benshi mu Burundi barakunzwe mu Burundi barakurikiranwa mu Burundi baritabigwa mu biteramo vya buri munsi nuko reka tubandanye kukindi giteramo kiriko kirateza impari nyinshi cyane impari hari ibintu bitagenda neza ariko tugiye kubirabaduza gusanga bimwe biriko biravugwa ari uburyo bwa promotion kuko uwuzoba yazanye uyu muririmbyi Christopher niwe tugeze ko nawe afise uwundi muririmbyi asanzwe afashe mu mugongo afise abandi baririmbyi b'abarundi bakorana mu bikorwa bivyo bya buri munsi sinibaza neza yuko gitaramo kizoba birangire atabarundi ashizemmo uwo ndi kuvuga ninde ni Simplice asanzwe ari manager wa Wizzy Design akaba ari we azozana uyu muririmbyi Christopher muneza kuva mu gihugu cy'u Rwanda ni concert iriko iravugisha abantu benshi iriko iratuma aba promoter bamwe bamwe batihangana kuko badatahura ukuntu ugiye kuzana Christopher azomuzana ariko birangire abana b'igihugu nabo atabahaye amahirwe kugira ngo bashobore guparticipa muri iki giteramo cyangwa ngo nabo bashobore kuhakura umukate kubgawe mbega ubibona gute niyihe shusho wewe ubihereza ibi bintu kuko biravugwa neza ko igiteramo cya Christopher ari one man show azoba ari wenyene ariko ugiye kubiraba si byiza na gato kuko mu Burundi hari abana benshi bafise impano mbega koko niyakoresha iki giteramo ari wenyene azoheza ronke ba bantu bose yari kuro nkuko byategerezwa sindabyibaza ariko yamara ariko barutegura nabo barafise uko babona ibintu barashobora kuzogeregeza bagashiramwo abana b'igihugu kugira ngo nabo bashobore kugira icyo bakuye ndetse banaharonkere experience zitandukanye inshuti mugenzi wewe udahengeshanya kubana nanjye reka ndagushimire ndagusaba gukora subscribe utarabikora ndagusaba gusangiza inshuti n'abagenzi kugira ngo dukomeze gushika kure ukomeze kudushigikira usiga icyumviro cyawe muri comment kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako ndagushimire cyane imana iguhezagire wakoze ciao.